kodi maziwa zoti machinese or sasambe sama nonka ndiyani ndikuze nkhani something you don't know
kwa munthu amene wayenda ku maiko akumvuma kwa Asia maiko ngati Japan Korea Laos China Mongolia ndi ena hotel ukakhalisa kumene koko umayamba kuzindikira nokuti kodi mene ndakhalira kunoko sindikumva fungo lathu banji Nende pamene umazindikira anthuwa samanunkha anthuwa samanunkha ndilewe ndifuta ndifotokozereni kuti nkhani mimi mvese bwinobwino ine ndakhala kuyezha kunoko zaka 10 anthu akunoko according to science amanena kuti kuchokera 80% ukafika 95% ya anthu akuyezha kunoko kumayiko amene ndatchulawa olopang'ono olo samanunkha yaye Ola duruke tukuta mwene Ine namba kuzindikira zimezi nali ndi nzanga Namba kuzindikira zimezi nzanga wina kata nduza uta Ase leloli sitinga kumane Leloli masambisa masteni Panali wa satari Masambisa masteni Nde itiso imene yo Ama samba kangati pa wiki Akuta satari ndi siku limina ama samba yo Ine Nde nakumbukira so kudi munthu ineyo nda punzisa kwina wake mapunzisa school ina ake ana mkuwa onawe ayo chedwa jinan foreign language school ana amene wo amene amabwera pa school friday madzulo amapita kwawo amabwera pa school sunday madzulo kubwera kwawo friday madzulo amene anawo amathamanga pa school in fact ku china kumanga pa break ana samapanga chili chonse amangopita ku ground kata makathamanga akathamanga kuchoka kumene kubwera class ndi kunoko kuma tent amene imafika chani 45 degrees celsius koma pa school imene yoyo amene buffer ndi kosamba amasegula chani wednesday tuesday ndi thursday ndi zinayamba kundidabisa sizingatheke ndi nayamba kuwerenga werenga kuti kodi chikuchitika ndi chani zingatheke bwanji amene kumalawi kuja kuti ana napita ineyo ku skulu inake olo buffer limodzi ayi pa bodi ana mabwera pamene machapa kuphunzira wiki yonse chimene amapanga iwo ndikuchapa mkamwa ndikusuka sisi ndiye amagomera kusuka basi ndi nawerenga ndi science imanena kuti ati anzathu aku asia ali ndi gene ina yake yotchedwa chani ABCC11 imene iliyo foyira chimene chimachitika ndichoti thupi lichalikapanga thukuta pali pena pake pamaonjezere kudwaso ma protein kulowa mthukuta muchi ndi maasians anzathu kamene koko ndiko foyira kana foyira kalekale chimene chimapangisa kuti mthukuta mwawo musakhale protein iyo ndi protein ija ikatuluka mthukuta ija ikatuluka anthu aja bacteria imakhala ilibe chokudya ndi ndikupezeka kuti thukuta lija silimanunga ndifewa anthu akudafe anthu akuda ndi amene timanunkha kwambiri achiwiri ndi anzathu aku india ndiko pakistan then kubwera enawo mpaka nakumapita kwa azunguku koma akuda timadya wanu koma ifeyo tikatuka thukuta lija makhala protein imene mjamu imene bacteria imadya ndi ikadya paja ndi pamene kumabwerano fungo koma ndi kunoko amene zinthu zodabwisa kwambiri kuti olo anthu amene makhalapo ndi azimayi achi china panti uja amatha kuvala masiku folo no problem zimayi uja ngati amene mmapanga olo sex kunsiku ngati madzi olo kanchele olo kafungo olo kang'ono azunga amakhala ndi mfungo anthu akuda amakhala ndi mfungo ndiye chimene chimapangisa kuti anthuwa olo zosambaz iwo ndanena kale kuti sisi sisi ndiye samadewesa nanga sisi lawo pakapita masiku atatu ngati sakusuka sisi umatuluka zina zake ngati gaga ndi chimene amapanga kala pakakhala pamalo amapita ku buffer kukasuka sisi basi athana nazo munthu amwene ndi nzodabwisa kuti ase kuti sipangakhale lisiro lina lake iya ayi ndipo ase biology inawakomera anthu awawopsa kunkani yatukura eh kwinako tiza kambiana sikulina chifukwa ma Chinese for example ndi posta vuta kuti ana awa akhali ndi mavuto amaso nde imeneyonso ndi nkhani inaso nde pali anthu osiyanasiyana biology imakomera munjira zosiyanasiyana ifeyo anthu akuda imatikomera kuti olo likhale pa zuwa sizimatikhuza yaye koma iwo ma Chinese wa apapa mwina tsiku linake nzapita kunyanja mukaone akamayenda pa dzuwa ndi kuti avala zina zake makamaka azimayi ngati ninja chifukwa choti iwo aja akakhala pa dzuwa kwambiri ndi kuti amayamba kumva chani kumva kuyabwa thupija ndi kumasusuka nde biology imatikomera ima munjira zosiyanasiyana monga anthu koma iwo nako nkhani ya lisilo nkhani ya kununkha nde biology nakhululukira ndi chifukwa chake ineyo ndinapita ku university inange ku Beijing kumene koko amawapasa chani makhadi ana sikulu amakhadi khadi kwapita kosamba kuja umaswaipa 1 minute mazi asiya ndi kuyenera kusamba within 1 minute komanso kusasiyana kusapangasa swipe ndi kuti kukudula ndalama pamene pompo ndi kuti kumene koko mazi ndi odula komanso nangasi anthu ndi ambiri koma ndi kuti basi ithu amasave mazi that way sisamazitengera sotaganizani munthu ali ndi nkhalamba pa den koma basi amawasambisa pa wiki kamodzi basi osatiso kuti kaya pamene popo atenga nthenda chani ayi zabopo ife zikumalawi kuja zoti kolo siungaziganizire ine mmene ndikuziwira zimayi wa kumalawi ndikutentha amwene ku temperature ikhale chani 40 degrees Celsius mmene kumatenthera kumaliza kunoko ku China nthawi ngati zinozi sama iyamba apa nde ukamuze mmalawi kuti anapita ku boarding abwerako Sunday koma kumene koko saka samba ola pang'ono ola kumwedzi amene chifukwa chake ulo ma China wa timadabwa kuti chifukwa cha zimene zonse ku toilet kuja sama panga flash ma tissue imamva ngati kumalo ena ngati ku Mozambique sazimachire kumalo kuja kwamene mukakhala kuti mu toilet mwalo wa munthu nde tissue jaisiye somo nde amayika muka basket kenake pa amadikira mpaka naizaze ndi pamene amakataya kulibe zoti daily kumatusa tissues ndiwo anapata andawawa biology nakomera chotani kulowa mtoilet muja osamva kununkha kumene umamva mu toilet yakumalawi nde leroli ndimafuna ndikufotokozereni nkhani imeneyoyo iyi ndi yoyamba mwa mavideo 10 amene ndikufuna ndipange kuulula zisisi zina ndi zina zimene zimakhala ku China ndi ku Asia zimene mwina mumakhala kuti simukuziziwa nde amene mukuona ngati mavideo amakusangalasani ndikamapanga chonchi ena amanena iwe siwoyamba kupita ku China kodi umazoona kuti chani iwe koma pamakhala nthena ake amene makhala kuti chani tinthu tisakutiziwa komanso tinthu timawasangalasa kuziwa za mbali zina nde tapangani like tapangani subscribe ineyo ndine moto ndi mbalaya ndimapita ku field kukaona zinthu ndimakukuzani inuyo kusangalasani ndine sangulusi komanso mtonkhani nde nkhani yake ndi imeneyoyo koma tanena kuti anthuwa si wonse amene samanunkha nthawi zino umatha kukumana naye nangasi 80 to 95% ndiko 5% iko umatha kukumana nadale ali good life komanso paja iwo aja iwo amakonda kudya zakudya zina zake ndi akadya garlic ndi kuti anunkhabe basi amakhala ndikafungo kena kake ndi akadya zina zake ndi kuti anunkhabe zi amakonda kudya zakudya ngati chani amati stink tofu amadya zimadhuliani chani zinthu zonunkha kwa ena kwa iwo zosangalasa koma nanga nkhani ya thupi nde chifukwa chake kunokolo shop ya perfume kuti uyipeze ndi kuti mwina akupangira ifeyo anthu obwera ndi chifukwaso chake mwina maona mukakhala kuti pa subway paja kaya mu train anthu akudana ngati tafayira deodorant kumaona ngati madolo chimene chimakhala cha nomo kwa anthu ifeyo ndi anzathu aku Arabia ndi aku Pakistaniwa koma kwa iwowo perfume ndi ayi nde akaona kuti perfume tapakasa perfume amaona ngati kuti kufungula perfume njani lakula kwambiri ndi amatha kukutalikira kuyuza scarf ndi zachilendo kwanza tuwa ndi nkhani yake ndimene yoyo ma Chinese ndi anthu akuvuma kwa Asia samanonga mukuona pabwanji pamenepo imene yakusangalatsani next up ndikufuna ndibwere ndi ya ukwati ku China mene amachitira zopeza mzimayi ndi zina zotero. Cheers. Most of them students. And when they go on holiday, we could.